dzina
ine ndine Jumapiri kumudzi ndikudedza kwakasumbu ndipo ndidakhazikitsa chipani chambuli pati nonse ophunzira ikani pasi mpando mwaulemu chifukwa dzikoli mwalidyera mokwanira ndipo ngati mukanitsitsa tithirana kunyanja kumawa uku kuli nyanja popa ndakupikisana china chilichonse chifukwa fundo yoyamba njakuti ikani pasi mpando chifukwa mulungu sadapite kusukulu pamene akusunga wina aliyense ndadakupatsa kwaniko pang'ono kuti inuyo mudziyang'anirako wanthu koma papezeka mukazinga njiwaya wanthuwo kukuvoterani kukukwezani pamwamba mukanena kuti ife mukwangukwera mu mtengo pukusani masuku tidye nawo inu mukanena zoti masuku ndiosapsa pamene inuyo mukudyabe
mmenemomo
osapsyawo athandizeni anzanu pakuti mulungu akuti munthu aliyense adzadya thukuta lake inu tidakuvoterani lukuikani pa mpando
tsono inu dziko mudzayendetsa bwanji
dziko podzayendetsa mphamvu ini iliyonse nzoti andipatsa ndi mulungu zedi ndithu bwana
koma mudziwo lokha president umene mudzikakhala ino mudzi wako nyumba yake ime mudzikakhala
imene yoyo ineyo sindikudziwa pali panopa chifukwa network imene ndikuyendera sindikuyendera imene ya dziko lapasi ya koma ndikuyendera network ya mulungu imene newandituma
chabwino
zedi ndithu bwana
ya ndina amalawi mwauza zotani
ina malawi ndawuza zonena kuti ngati kungadzathekere ngati akadzandione ndidayima nawo pa mndandando wa president ngati kungatheke adzandivotere ineyo popa ndiwapatsa kanthu pakuti adativotili mu mtima
inuyo mukayika mumati ngati mukayika
chifukwa zinthuzi zikuyendera umulungu eya chilungamo titsate baibulo chimene ikulankhula baibulo ndiye mulungu akufuna chilungamo akulira kumwamba ndi kumene liyendera dzikoli
tsonene zimenezi mwazitenga kula kuyankhulani ndi mulungu zinatani
zimenezizi bwana zikuyendera mu maloro amene ndidakhala ndikulota olo ndiaota ndimanga kupita ku pilizoni ndidakakhala ndikulota zokazokazo mpaka na panopa ndidapempha ufumu ndine fumu Davis kwa chaseta uku
tsopano adakumangani pa nkhani yanji
adandimanga chifukwa choti ndidapanda mwana wanga amaba kwambiri ndiye chifuwo cha chimenecho ndimadana ndi mphamvu ya kuba
chabwino
eya kuba sikwabwino nde nditapita ku pilizoni ndimakawuzanso akaida anzanga kuti akomatiokulu okulu mezi lilimwe amene adabwera ndi mulandu wakuba apa sibwino chifukwa mmachitu